Junet Mohamed si size yangu. Mimi natafutanga tall, dark and handsome. Na yule Junet hata sauti yake anaongea kama dem. Anaweza katiaje dem kama mimi? Ule jamaa amenikatia kisiasa anaitwa William Ruto. Jamaa tall, dark and handsome. Anajua kubonga. Ako sawa, yuko sawa.